Second Chronicles, chapter 8. Incwadi yesibini yezikronike isahluko sesibhozo. Kwathi ekupheleni kweminyaka emashumi mabini, abesakhe ngayo uSolomon indlu kaYehova neyakhe indlu. Imizi uHiram abeyinike uSolomon wayakha uSolomon, wababeka khona onyena bakaSirayeli. Waya uSolomon eHamati Tsoba wayeyisa, wakha iTademore entlango nemizi yonke engovimba. Awayakhayo eHamati. Wakha neBhethi-Horoni engasentla neBhethi-Horoni engasezantsi, imizi enqatyisiweyo leyo, ineendonga neengcango nemivalo, neBhahalati nemizi yonke engovimba abeyinayo uSolomon, nemizi yonke yenqwelo zokulwa, nemizi yabamahashe, nokulangazelela konke kukaSolomon, awakulangazelelayo ukwakha iYerusalem naseLebanon. Nasezweni lonke lolawulo lwakhe. Bonke abantu abaseleyo kumaHeti namaAmori namaPerizi namaHivi namaYebusi ababe bengingaba kwaSirayeli konyana babo abasala emva kwabo ezweni abo babengagqitywanga ngonyana bakaSirayeli uSolomon wabanyula ukuba bafakwe uviko unanamhla. Konyana bakaSirayeli uSolomon akenza ngamakhoboka omsebenzi wakhe ngokuba bebengamadoda ukulwa nabathetheli bakhe nababusi bakhe nabathetheli benqwelo zakhe zokulwa nabamahashe bakhe. Abo babathetheli babengabongameli awayenabo ukumkani uSolomon. Bebengamakhulu amabini anamanci mahlanu ababenobukhosi ebantwini. Kekaloku uSolomon wayinyusa intombi kaFaro emzini kaDavide, wayinyusa endlwini abeyakhele ngokuba ubesithi akuyi kuhlala umfazi wam endlwini kaDavide, ukumkani wamaSirayeli ngokuba kungcwele apho kungene khona ityeya kaYehova. Waza uSolomon wanyusa amadini anyukayo kuYehova esibingelelweni sikaYehova, abesakhele phambi kwevaranda ukuba kunyuswe into yemini ngangemini yayo ngokomthetho kaMoses. NgeSabatha nasekuthwaseni kwenyanga nangamaxesha amisiweyo izihlandlo ezithathu ngomnyaka emthendelekweni wezonka ezingenagwele nasemthendelekweni weveki nasemthendelekweni weminquba wawamisa ngokwesiko likaDavide uyise amaqela ababingeleli enkonzweni yawo nabaLevi wabamisela ezigxineni zabo ukuba badumise balungiselele phambi kwababingeleli ngokwento yemini ngemini yayo nabamasango ngokwamaqela abo kwisango ngesango ngokuba ubunjalo umthetho kaDavide umfo wakwaThixo. Abatyeka emthethweni wokumkani kubabingeleli nakubaLevi ngemicimbi yonke nangobuncwane walungiswa ke wonke umsebenzi kaSolomon kwada kwayiloo mini yasekwa ngayo indlu kaYehova, kwasa nasekugqitywini kwayo yafezwa indlu kaYehova. Waza uSolomon waya eTsiyon Gebere naseEloti elunxwemeni lolwandle ezweni lakwaEdom. UHiram wathumela kuye ngabakhonzi bakhe iinqanawa nabakhonzi ababelwazi ulwandle, baya kunye nabakhonzi bakaSolomon eOfire. Bathatha khona amakhulu amane anamanci mahlanu eitalente zegolide bayizisa kukumkani uSolomon. Amen.